You promise to love me, matter what you get. So I don't believe this.
Agota tembalami, ngazi kuthi ngiphoqile bheka sthandwa sami. Inhliziyo yakho ngiyiphulile, ngisaba nokubheka emehlweni, ngiyazi ngisoni. Bengisaba nokubhalela ama-message over the phone, ngishawa amahloni. Nembezo uyangidla mangicabanga ngamaphutha engikwenzile. Ngiyacela ukuthi ungixolele, ngiyacela ukuthi ungivumele uphinde unginike elinye ithuba. Another chance, ngikuprovele I'm still the one for you. We can make this work, give me another chance please. I promise, angeke ngikuphoxe. Uphila phandle kwakho, angeke ngenze ngikhone. My ra-da-da. But love is blind, I guess in a milling lutile. Langiphendula impuputho when ngakuphendula inhlekisa. Ngaphika nabangani ngangakulaleli noma umbonisa. Ngisacela ungithethelele sithandwa sami unginike ithuba.
It's really hard for me to forgive you. Oh baby, this is hurting. Baby, why kumele kube njena? Why kumele ngimelana? My heart is bleeding. Trust me, I want to forgive you, but I don't know how. I don't know why you ngenza so. I loved you, I respected you, but I why you ngenza so? Why you ngenza so?
Vele ngisizwa ngiphathwa ikhanda mangicabanga lasuka khona, lasibuya khona. First day ngiqala ukukubona, ithembise ngazenza usuku lokuqala uthi uyangithanda. Maphupha amafezeka mangikubona, wena usmayila sungibambe ngesandla. Ngasavumi ukuthi ungiyekele, namanje inhliziyo yami ayingivumeli ngikufulathele. Ongiyazi uthukuthela, ngikublame ngicela ungilalele. Ngicela usulale inyembezi igcwele amehla zifanele. Nothukuthi akukhathaleli, ngikaluka ngikhiphe endleleni. Nami ngulova ngifila ngegodi namathekeni. Kanti angibuza ngalangeni, wangikhuza ngangakulaleli. Sana kutshela sibona ngomopho namhlanje.
It's really hard for me to forgive you. Oh baby, this is hurting. Baby, why kumele kube njena? Why kumele ngimelana? My heart is bleeding. And I think of going. Leaving you would be good for me. I'm leaving you. But why you ngenza so? Why you ngenza so?